iryo sekeza nibwo buryo burashe bukoreshwa n'abantu n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu ku isi bahamagarira gukinga no kurandurana n'imizi amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme ako kamu gategwa ibihugu ku giti cavyo n'amakungu kugira ngo bisenyere ku mugozi umwe mu gukebura gukabura no guhana ahantu bumenyi n'ubuhinga busha bwo kugwanya ayo mabi amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme tutiriwe turaraba wayakoze n'ubwoko bwayo ni ngorane mbi ku buzima bw'uwayakorewe intambamye ku mutekano w'igihugu akaba cane cane iho nyangwa rikomeye ry'agateka ku mukenyezi tugarutse iwacu mu Burundi ibiharuro vyegeranijwe mu ntara 18 z'igihugu bivuga ko kuva mu mwaka w'2010 gushika ku mwaka w'2020 abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi bashika 151 bakorewe amabi afatiye ku gitsina abahinga n'abakurikiranira hafi ico kibazo bavuga ko ico gitigiri kiterekana ukuri kose cerekana gusa amabi yamenyekanye kuko yavuzwe cane cane mu vyerekeye gukubagurwa n'irindi hohoterwa ry'umubiri rikoregwa abakenyezi n'abigeme ntawe vyotangaza dusanze ico gitigiri ico bacari yongereye cane muri uyu mwaka w'2021 biturutse kuri ca kiza ca coronavirus igihugu kitigeze gifata ngo gikinge nk'ikiza nyene abihweza ibijanye na politike n'umutekano mu Burundi bakunda kuvuga cane cane ibiharuro kuvyerekeye amabi akogwa muri iki gihe nk'ivyo kunyuruzwa ufatwa no gufungwa bidaciye ku mategeko ubwicanyi kuzimizwa amazima yongo kuberezwa igufa n'ibindi tukibagira canke tugashima kurenza ko uruho rw'amazi ayandi mabi menshi atera isoni abarundi n'u Burundi aha dushatse kuvuga iyo mvugo n'ingiro yose inyiganyiza igasambura ubuzima n'iteka by'umurundi kazi muri iki gihe cy'ingorane za politiki n'umutekano gukubagura abakenyezi n'abigeme no kubakorera ayandi mabi afatiye ku gitsina byabaye ikigwanisho cabari muri urwo rugamba kugira bikunde bashikiraho batavuga rumwe batari buhamvye mu kubakoza isoni no kubamara amaza mu kubagaya no gukubagura abakenyezi n'abigeme babo babakenyezi n'abigeme bagasigara babaye igikoresho cy'ingwano harageze kw'abarundi kazi bamenya kw'amabi bakorerwa atari ico baremewe badashobora kwiyamiriza twifuza kuva ubu kugira urunani n'abagabo n'imiyabaga bashigikiye ubuntu mu rugamba dutegerezwa gutsinda mu gusubira gutsimba taza akaranga mutima ku Murundi gashingiye ku bushinga ntahe ubuntu iteka ibanga n'urukundo abo bose bakubagura abakenyezi n'abigeme babakorera mabi afatiye ku gitsina ivyo nivyo bashaka gukura mu muco wacu abahinga abagabo abakenyezi n'urwaruka babifisemwe ubumenyi no kwitanga bazoduherekeza muri risekeza dusesangurire hamwe ivyo bibazo baradufashe gufata imigabo n'imigambi rashe duhurirako izotuma twese hamwe tugwana ugo rugamba kugira ngo abarundi kazi babone kubahirizwa mu burenganzira bwabo bwose.